kaburi, baby. Nivute niishi nibaki kishungi. Ai, zuri, baby. Nibandiki, nigande kagundi. Makuli, baby. Nilisha, nishibe kitumbo ndindi. Ukianza ganda, nina yaweza kandani kwenye meza sunda.